You're far away. You're far.
Japale ma gene ci mo ñu gënal ma japale la ñu and dem